Alejandro Alfo. Este Julito Jeca.
Mr. Maluleke Tivani Niko. Alandeliruwa hi tribute by mother, Tetsualu Gelimina Shitamu, na uta yima nyele tima wundra akulawu. Lilandelaku number 13, tribute by siblings, Apostle Basani, means Shluva. 14, sent by Shitlamu family, Howard Shitlamu, and Jawolani Shitlamu. But that is a session to learn the land. Say, Sessu and Igar Wakuwa in Melilla, a chorus in Miri Utanava in Night, Wab. Umuchabele Wangu Yawaga Hiena, Hiena Winiwahina, Hiena.
Eka baka manu dek. Ramashaka Inqua Namina Inquino Vakantran Shonge Damilos Lavla Plaga Itiva Nicodemus Manulet. And of course, I want to tell you that Tiva. Steve was a redentor who would have been a good one. Say, the Shinga Tabla, I saw another. Lapula Planemi, the Visa, Hiva Pokwa, Chicago, unity, laying an eye on our family, and I said, but to go to a man late. Ninga se sungula. Nina kula nisha mrefu. Rabi toa ina. My brother, cousin. Si Fred Zwa. Rive. Rive shoka mwushine. I remember after persisting a lot. Nika ne would have done us his name, seen him sustained. Now the phone number that saved him. I never stopped requesting those numbers until, fortunately, Zai Kuma. He would have been a student of a young cat. Kambe, he had arranged it. Davana see, go to Fuleshi. One of my own, I'm one of them. I'm a dog, a child. It's 11 that December. Thank you very much. It's a good one. May you not see free, Kule Shi. We were born the same year, 1954. Though Minan was in January and Navarre. Come here. Hikuleshi. Sitri lokata sungula kujondisa. Isungule a Davido. A tshama ka yena. A dondisa a Mabuya High School. Munhu wa tintswalo, munhu wo hlekelela a nga holovi na munhu. Sitri, I don't remember. You would hardly hurt a fly. Our moon would have a second one. I remember those moments of a head of Lobo like a hot ever, but a dumb kid in Calabria mess up us from Davidson. There come about. I remember at the pinnacle. Those were some of those moments. Come, as I said, now pull up my social media one. Limitabisa, itaba kokwa. Because that is where the problem comes with our kids, aitiba. And moreover, soskungana, this corona is getting worse. Kosala, you know, you are very fortunate. Ah, no, I mean, and the Velemin, but all like a man like Loko, Basel Joyce, versus Nancy, Baroni, Molfo, Loko, Manabana, Matigua, Rasta, Avatava, Manu like Jesus. The Lord is who, as the middle of Babako Kwan, that one, Velemi, Ruby, and the one, Banchan Wamacha at the one, Kambe ni kasiya kwala onda kubona swa ntibando kubena sato sungula amin sato sungula anga tswana ndiyangu vaka soloko kuna lava ka xithela va Putinos vasis Johanna vasis Kiki va tele hi va ka maluleke na kambe u ya a teka un'wana va a va ri satisfied hi ku ndyangu lowu a wu akulu loko a teka nsati wa vumbirhi ya huma mindyangu ya ka maluleke hileswi hina hi ta va hi ta kona hi ta ka maluleke loko mukhalabya va nga tekanga un'wana wo sungula yi nga Edward va nga tswala Henry hambi loko va ri kona va nga dyidyamu haleni namuntlha ku ta Enos va vone vasis Joyce na vasis Miriam ku ta Anna wa Enos maluleke na wa inspector ku ta Helena e van'wana va kona haleni lava khomalamuleke ku ta Shekani va ta wanuti ku ta Evelina a va nga hambani switsanana na antivelemini Butamaji, the last one who died, cancer, Manuel says. India goes to go now. The one who was a John, the one who was Greta, the one who was born, was a Scotty, the one who was Scotty, the one who was a Dad. He was a Malule. What did he become Malule? Kuta ani bule kukuna Ruben lwanga belekala Ruben lo ari na vamukwa ndzemu na aliki yena nga lova ne anipini loko va hi hlamusela vana va vandu lomi mina va tiva ni nge hi hlamuseli nakambe u ta France France loyi anga tata wa Khensani na Sophie Khensani kubayi lava ka kubayi le axawela na Sophie na van'wana u hetelela ku ta Juwel ka vana va Ivan Juwel ku na vana va kuna vana va Isabel kuna Leya ana Juwel lava va vona Khatu and so on na vaxisati vambirhi lava ni nga va vula Sophie na Elisa i vuxaka lebyi hina lexi hi xi kombelaka ntsena i ku a hi khomaneni wa happy that as a family and that the family WhatsApps a kota ku communicate which is a very good thing a ku heteleleni na ku vula leswaku n'wina mbilu ya n'wina a yi tiyiseli ni switwa swa ku xikwembu xa tirhandza a xi nga ka xi nga yi cukumeti hi vula tano ku tiva xikwembu eka Romans chapter 8 verse 35 minci lexi nga yi hambanisaka na rirhandzu ra xikwembu rifu ri nga ka ri nga yi hambanisit free xi n'wi vitanile u fambe hi ndlela yena na hina van'wana van'wana a hi swi amukeleni u fambile hina hi ta n'wi landzela wonge moya wa yena wu nga wisa hi ku rhoma. Thank you.
Kombela mi yima hinkwenu, hikuva sweswi lava ku hlayiwa ma message wo una kamano wa mufi ai ba tise ni ma nkwe ai ni me do si parwa
na mishawa ta ikwenu na
Thank you.
Mara se na shi shi sa ku wai a teke ni vita ra ba mama ra ti ntswalo. Hikuva a va ri na bondi yin'wana ya ku chavisa. Ni la ku vulavula hi buti loyi a n'wi tlhandlama eka vana va le kaya hinkwavo valava hi nga va hlaya va Roni, va Joyce, va Monville lava hanyaka. A ni tsutsukile siku na rin'we mina na my brother hi holovile Siegfried. Kumbe hi lwa we close hi kule hi vambirhi hi ri tichomi ene loko a ha ri vantsanana a hi fana swinene se ni ya ni kha ni nona nyana ni hambanahambana na yena a hi rhandza ku huwa swinene mina a ni huwa ngopfu ka vana va le kaya ene a ni rhandza ku huwa na vafana ku nga yena na buti wa mina Roni. A hi huwa ngopfu Joyce awa a ku ri yeni loyi a sala kaya. So ni hleketa siku rin'wanyana hi ri ku tlangeni hi endla nyimpi hi ku hi le kulweni ku na nyimpi van'wani va yimala van'wani va yimala. So hi vona ku habiwa ka nyimpi leyi hi ku a hi banana hi ti-dastara leta ta xikhale etlilasini ya va papa. Se mina na Siegfried twanana ku hi ya hoxa maribye letini ka dasta hi rhungelela ku hi ta va hlula hikunene lavan'wana hi va hlurile mara loyi hi ta ku ba hi ku vavisa i my brother i Roni. Se a biwa vavisa a huma gongomba mina na Siegfried hi suka hi tsutsuma va papa va hi tenga va lava hi landza hi tsutsume ngopfu va tlhela va kuma Roni loyi hi nga n'wi vavisa va ba yena hina hi balekile. A hi ri ti-friends tin'wanyana hi ku leswin'we swinene ni hleketa loko va ya aka va suka eka a va khale ka kona a vo fana na ma-Bushman loko ri thichara ra khale a wo yisiwa kun'wana kun'wanyana hi huma Ilim loko suka Ilim va ku va eka Bhinga kambe ka mina a ni nge se ve a nga ku tivi swona mara loko hi suka ka Bhinga hi ya ka Xipudzu loko hi suka ka Xipudzu va ku hi ta hala ka va vavambe hi swo swikolo va mama mara va enjoya ku fambafamba loko ene mina na Siegfried we angry ni hleketa loko hi boycotta hi ri two hi ku we are not coming back hi nge hi tshami ka mavambe and indeed mina na yena holiday yin'wana na yin'wana a hi ya Pretoria tshama kona a hi nga tshami kaya va swi tiva loko hi vuya na tibege a hi ta fika hi yima nyangweni hi ku mi hi pakela mundzuku wa going to Pretoria eka hahani wa mina. Amen bazalwana. The way I really close xiswona with my brother a nga ri munhu wo a ri munhu wo vulavula mara he was not munhu wa too harsh mara mina a ni kwatakwata mara yena a swi kota ku ni vuyisela eka vutomi bya mina. Hi ye hi ya nghena xikolo vhele hi kulele ti-boarding school hi hetelela hi ya hlangana orhovelana yena a ri my senior mina ni ya kwala ya orhovelana loko hi fika nkarhi wa kona a hi gumana ku gumiwa swivava manchava ni hamba ni tumbela kwala tlhelo ka yena a ku my sister u nga chavi hikunene a ni tiyisa ku nga ri khalekhale na ha ri gumu na ho fika ha matihlo ya ka matihlo kota mesti xiluvani ko humelela etlilasini etibukwini va ta na swibukwana va fika va proposaka mani alami no pfumela ni rhange ni alanyana siku ro sungula ra vumbirhi ra vunharhu ha dzangana hi mina luya no pfumela heyi ni a na ha swi tivi ku Siegfried na my husband va tshama swin'we se a hamba hi kona loko hi huma xikolweni message kona come to my class va ta teka tibuku ta mina hi famba hi ri 2x2 hi hamba na ti-hostel se Siegfried a ni landza a ku xifanyetana lexi xa ka misava xi sengeko ta xiba na swi tiva ku twala xona mina loko ehe ma ni twala xona swo boha hi kaneta a ni hakaneta vavasati mi ni kaneta loko ma xi tivi shimbetashi, aku shikwa shantima. Ize yana wa shimbetashi shantima shusugela kwi. Wa harin zongo man. Shino, shi shimbetashi. Ene mentima nwa aniga uone. Ani zaga uone matima nwa kuna kundo kasa. Aku shita kuribata. Hey, shuku baba sitfuman. No, and I'm so tired. No, we have to repeat our fight and a share. Nishu TV. Sukuru Wayani, Kuna Munugu Barre, 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 Barre. Ani Roman Lastin, Kasim Roba Yama Mestre Shuba. Mina Nishu TV, Abara Kayaka Jaysi Walaya. Loko ni fika loko tani kuma ku hey switi tsame kwa latelo ana swi kuta ku yini si tfika swi ri vone wa landelela ku iya ku ita swi nge xifaita xesho loko ni nghena na yena ma race wa swi tiva ku yana ku tiva wa hi twala na xifaita lexi hey a ri nyimpi mara a hi nga swi tivi ta yena nga swi tivi nyimpi leyi yi ta hetelela yi va yona ya kahle yete tekana akuna tsukura ku chata nga swilaka yena na vamhana mina va nga swilaka va kwa u chata wa ritsongo na xifandzene xa ka muhlava so loyi a nga ni bela nyana favor was my father because he loved me so much va ku no a swi ta mhaka ku xi huma ku xa ntiva ku ri a xa ntiva i tekiwa hi yena so ni khesa sweswo la ku ta mu kombeka vunghana bya mina na Siegfried we very close. Very close. Loy Akarata, my sister, my younger sister Joyce. I'm not going to be able to do this. Se loko a joha loyi a n'wi tsutsumisa a ku ri my younger brother Roni ene loko hi johile hinkwenu ri Joyce ku Joyce a yena hi ku hi xona lexi xa tindleve se ni lava ku va tsundzuxa na ku va mhani va swi vona ku hi ve na a good family and a good relationship xikwembu xi kahle vazaliwana hi etelerile mina na yena mina ni tekiwa ka muhlava yena a sala ku rhange mina ni tekiwa that is why ku ri yena a nga ni heleketa loko ni ya kuma n'wana vusiku byebyo mananga hi famba hi nga a ku ri ka ri na movha vamhana va papa va fambile but Siegfried was there a nga tshami mara that day ni nga va na ti-pain a ni tshamela se na wusa ku wayi nga fambi a ka ni famba a swi vona mina ni ri bari ni nga tivi nchumu so ni khensa xikwembu ku a ri kona hikuva a ni nga ta swi tiva ku humelela yena hi ve hi famba swin'we yena a ya Zululand a ya improve tidyondzo ta yena mina ya University of Natal ni ya improve tidyondzo ta mina na mina uwe very close a ri munhu un'wanyana wa ku loko u ta na question he has got all the answers my brother ku hava question leyi nga ta ku tsandza he was so intelligent whether english loko u vulavula english yin'wana ya thyaka wa swi vona na ku a swi kuma so a tharile and yena he was gifted ka maths na science a tharile ngopfu so xin'wana my mother loved him so much leyi ni ala ku vula ku ni ve na jealous a va n'wi rhandza ngopfu loko vete Siegfried va hetile a va rhandza vana va xinuna loko vete Roni va hetile vete Monville va hetile so papa hina a va rhandza hina va xisati mara hi vule hi swi twisisa ku ri hinkwavo va hi rhandza hi lava ku khensa sweswo xikwembu xi kahle Siegfried ku ve a teka hi ya lovola hi endla na mindyato na hinkwaswo ka Hadebe ivi akuma u tsheme sato yena tsheme 10 years anga ri na nwana mara the way a hi rhandza hi kona hi tshama na yena hi tlhela hi nga tisi swin'wana swi hembe hembe nakaya a za a kuma n'wana after 10 years ku nga lwandle na kombeta rirhandzu leri a hi ri na rona ka vamakoti na sweswi ha vitana va squeeze ni lava ku tsundzuxa xikwiza xa mina ku ri loko a ta le kaya a nga ri na qualifications mara mina na vamhani hi n'wi yisa xikolweni xi se teacher today hikwalaho ka tintswalo leti hi nga na tona a ni lava ku tsundzuxa Prudence ku ri a nga rivali mukhegula ni lava ku tsundzuxa Lwandle ku ri don't forget my mother don't forget us hikuva namuntlha mihandzu leyi havi dyaku ya ti-benefits yi humaka ka nhloko leyi ni lava ku vulavula na Lwandle ta tiva ku ve ku ta na sisilaiza va kona kwana va kuma n'wana wun'we va nge ti tiva ni lava ku vulavula na vona swi te ku ri tiva na Lwandle mi vana va ka xitlhangu tiva a wun'wana wa ka mhana wena Lwandle a wun'wana wa ka mhana wena un'wana wa ka xitlhangu ni vulavula tani hahani wo ka a nga ri na swicele hahani wa ku mi rhandza hahani wa ku mi landza hahani loyi a nga mi hlayisela papa wena for years and years and years and years ku nga ri na munhu ni mi rhandzile na sweswi na mi rhandza so mi nga ti-separate mi sungula ku tikokakoka ku ri mina ni wa ka Gadebe ni wa ka manimani tiva you know where you are coming from you know ku ri un'wana wa ka xitlhangu so loko mi tikhomelela mi ri vambirhi mi le ku onheni sifru suka a lerisile a ku Lwandle xin'wana na xin'wana lexi xi endlaka do it with your aunt hikuva aunt wa wena wa khongela so ni lava ku mi tsundzuxa ka ha ri kwala loko hi ya hi ya ku lahla a hi lahli vuxaka ti-cousins leti hinkwato va twanana na va nhlakana na hinkwavo ti-cousins ta hina na va nhlaluko they are your brothers mi nga ku mi ta swi kota mi ri vambirhi a mi nge swi koti xin'wanyana hi nga landzeleli ngopfu ti-positions ta munhu ku ri munhu u siye yini u siye yini a hi landzeleli rirhandzu hi nga alwi hi swilo swa mufi hi leswi mina ni mi kombelaka swona ni lava ku khensa swinene my daddy my sweetheart loyi a wa ni tiva nyana mina nga na ku lunghela ma tiva vanhu va ni tiva va rhandza a ni tivi hambi ku vulavula ku alight ma swi vona na lava ku byi va rhandza me i ni rhandzile a rhandza ta ndyangu we le kaya loko Sitfri a ta tshama la am the one loyi ni nga ku byela ni ku Sitfri mina a ni tivi munhu lawa tikweni ra ka nkulu na leswi va swi vulavulaka swa xihlavi a ni swi twi se siku ri kuma ni pheti ta duma a ni fayetela ni ta tsutsumela kwihi tana hi ta tshama swin'we and Sitfri phela a ni twisisa a ta ta tshama lava aka kambe ku akeni ka yena ku hava munhu loyi a nga ku rhandza ku fana na my husband a va rhandzananga ku va xilo xin'we everything lexi xi endlaka kumbe hi dyaka xona a hi dya na yena a ku fika nkarhi wun'wana swi vona ku na yena a nga swi lavi loko no o vabya ni muteka a nga swi lavi mara sivara wa yena a n'wi rhandza ngopfu a ni ta ku mina a wu never exchange my love to anyone handle ka loyi my husband hi rirhandzu ra kona so Shikwembu shi hlayise ngofu. Uyi le release free inga switwisisanga. And then he called me kotala aku lwane wa chata. Ani nge shikoti ku yena mchato wa yena ni kombela ku ku famba. A appointed my son aku loyi anga ta ni yimbela. So mina na my son a hi hlevetelana ku hi fanele hi xava swin'wana leyi kumbe hi xava macheleni hi hamba hi hleka na nhlangano hi ku hi ta famba na n'wini hi ku a ni nge vi kona fambani mi ya endla mucato. So a ni lava vulavulubane papa wena va ku thunxile timhaka ta mucato ya na mahlweni will be there. Hi ta ku support and ha ku rhandza. You are not alone. Mi nga ti teki mi ri vambirhi a mi vambirhi. We are there for you. Mucato lowu ta ya mahlweni u hi byerile hikuva nkarhi lowu u fikile a ku na loko a swi sivelaka. Munhu loyi a nga dyondzisa ku khongela van'wana va ta hlamala is my brother. Ni mbe mfundhisi hikwalaho ku dyondzisiwa hi yena loyi a dyondzisa ku khongela and vanhu they don't know. Ku hava munhu wo tiva ku xikhongelo ku fana na papa. He taught me how to pray to fast and then loko a ta a twa swi n'wi karhata ku a fanele a dyondza xikhongelo mina ni nga ri mfundhisi loko va ra ku humelela yena se ni ya ku vutisa timhaka ku vona se wa tlhela ndzhaka ka lavo ya kerekeni loko hayi tikereke leta n'wana leti lava ngopfu mali hayi loko ri xinitize loko ri xinitize loko xinitize mara lava nga byela ku ri he believed in God a hlaya na bibele hi n'wi khongelerile na vana va hina lava hi nga n'wi khongelelelela ni ri eka mama n'wana wa n'wina wa mbhuri ka vana va le kaya Siegfried was the most handsome person a saseke ngopfu n'wana wa n'wina lowo saseka n'wana wa n'wina loyi a mi ri tichomi loko a ta kaya a fanele ku khoma phayi ya mama ntsena hina van'wana hi nga nyikiwi a khoma na xikhekana xa mama every day ta na president ya mama ivi a ku ka vona ku phela mina ni nge fiki ka malembe yalawa hayi mara na ku ta mi byela ku ri ku na purpose ku why xikwembu xi mi siya laha misaveni. It is not the end of the world, it's the beginning of new life. Mi hanyile vutomi bya kahle swi tiveni ku ri you are not alone. Mina maxaka va mandresi va mandletis ti-cousins na va ka valuleke will support you. Ha mi rhandza makhekhela wa yena mapa mi xaveriwa na hina hi ta sungula ku dyondza kumbe I was against makhekhe hikuva a ma dyiwa ngopfu. So eka vana va hina malume wa n'wina u mi siyile misaveni loyi a mi tinyungubisa hi yena eka buti Ronald Xitlangu teka xinhongana lexiya u sungula ku va xitlhangu xa kunene u swi vona ku ri majepela wa yi ri na wona ya herile la ku vulavula na Monville loyi a wa ri kotse ku ri mintirho liya ya liya ya ku nga vi leyi namuntlha sungula ku va consent hikuva a ka ha ri na un'wanyana a nga ta fambisa vutoka xitlhangu hi wena Monville sungula ku kula u huma ka mintirho liya hi tele ku hi yimbelela risimu lera ku mukutsuri Monville a bathena yin'wana ya kahle ngopfu a ku i risimu ra vatswari va mina mi lava ku mi tiva ku xikwembu xi kahle xi tshembekile xi ta hi kotisa xi hi kotisile masiku ya munhu ya tiva hi xikwembu hi nga kombeteli vanhu a hi languteleni ka xikwembu xi hi endlele swa kahle tamu etela kurula muriya mama. Loi ayuti friends. He mina ni pani pesha bolu shuru kwa na mente ka shuru kwa na shuru nimbala. Etela kurula matseva. Etela kurula zukula. Etela kurula. Kwena makota hinkwaswo va ku saseka etlela hi kurhula n'wana wa mhani na papa mina na believe ku ri na loko swi endleka swi leswi already swi to sala swi endleka wena u ti fambirile Xikwembu xi kahle xi tshembekile u helerile Ndza kombela risungulo ra mukutsuri hosi ya mina ni ya tshama hansi tintswalo ta Xikwembu a ti mi katekisi. Amen.
Hosi, gloria. Yes, Lord. Mukutsuri hosi ya mina.
Sir,
Whenever it's come,
Loko va fika hi xona xitlhangu lexiwani ivi va vhela va xi ebeli ku xitlhangu lexi chama puna e pa poni mo ku tala na ashe ba kana tala ba ala ba ba ni ni ba na ba ka ba ka ku sabai ba ba ha ke na ishan ku ku try ba ka ku ah hi ji na sham pian ni ko la ya ba ka ngi na ba na ba ku ti ti tsa e ba ka ma te ba ni ci tlhangu lexi xo fika hi xona hi va ka matheva leyi va ka nhlukulu n'wina papa William endla leswi famba ni mi ya byela papa kokwani byona un'wana hi yaloye mi tlhela futhi kokwani byona va famba va ya byela kokwani masungwini un'wana hi yaloye kokwani masungwini va ya byela kokwani zuwele un'wana hi yaloye kokwani zuwele va va ya byela kokwani maxini un'wana hi yaloye kokwani maxina va ta byela makwavo mijaji un'wana hi yaloye mijaji a ta sumela makwavo forisa a tekwe ka mayimele un'wana hi yaloye hi vona vayindlu ya ka maphangweni ni va hlaya hinkwavo vavanuna a va ri mune vasati a va ri vambirhi kambe lava vambirhi lava a va nga ri vaka mathevana a va ri vaka simhangu ku jajila maxina i lo hita a va phanga kokwani a va phangela vaka simhangu kokwani a lwa tinyimpi loko a ta tsutsuma a hukise katanguna i vuya a ya fika a muti vaka simhangu a fika ku khome hi ndlela kukombela ivi va teka voswo va teka vaku te phakati ka vusiku a ya a ya dumela mutheta a dlaya a teka mutetela ni makhulu na vana vambirhi a nga maxina na mijaji a khutuka na vona kusukela a muzaveyi vona a ka mbendlana laha vanhu va vona ku tinyimpi a ri lida ya nguti na a ta ta fika hala South Africa va i telenge kusukela a ta ta a ri na vana lava vambirhi a ta ta fikela leveke hi leyi nkulu a tavana a ku ta swi vona ku tele ngopfu va ka nyumana va ta n'wi hlengela va tlele a tsutsuma a ya a ya a ya tshama a mi teni a ta tinghela hi laha a nga bebula kona vakokwani lava nga tswala vabava lava nga tekula va tekula emasungwini ku landza mina ni kuyiwu tanihi siwele ku landza jona ku landza forisa hi vona vana van'wanini hi vona vana va mugutugutu loyi mi nge mugutugutu ha mugutugutu i zolo i tirake ni khala byona se swo vanhu lavawani loko hi va landzelerisa loko hi va landzelerisa
xitlhangu mathevana i dzukulu ya khensa swinene
Hi ka attempt ka xiyenge xa rito ra Xikwembu se ematshan'wini ya ku va mfundhisi Mabizeni Njhukule wa Thevana va ta hale mahlweni a wu nga ti vona u tata mfundhisi Mike Mathevane Xitlhangu vo va nga ta hi phamela erito va tlhava hini pfalela ntirho la exikongolweni la kerekeni kambe loko hi ya fika le masirheni exirhapeni mfundhisi Mabizeni va ta ya mahlweni na ntirho se sweswi ni ta kombela leswaku hi teka risimu ro hola leri hi nga ta yimbelela hi nomu hi yimisa hi yimisa mfundhisi mina ni ta va ni hetile ku vulavula lana loko mfundhisi va chumayerile ku tata a vote of thanks leyi nga tata na Mr. Russell Moeti ivi ku ta ti-announcements leti Miss Iris Macheke va nga ta hi tisela tona so na khensa swinene loko mi fambisekile hi ta hlangana nakambe le swirhapeni a hi yimeni hi teka risimu leri hi nga ta ri yimbelela ri ta kota ku nghenisa mfundhisi haleni kombele ku sumeriwa ka ri hi yimeni
Spoke against God and against Moses. Why have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water. We loathe this worthless food. Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people so that many of Israel died. And the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpent from us." So Moses prayed for the people, and the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live." So Moses made a bronze serpent and set it on a pole, and if a serpent bite anyone, he will look at the bronze serpent and live. Hallelujah. Ni nanyika tira xikwembu hi ku kombisa hikwalaho ka nkarhi ni lava vulavula hi riendzo with Siegfried va sungule riendzo ra vona hi 1954 maendzo yan'wanyana are very much exciting, yan'wanyana maendzo ya vava hikwalaho ka leswi munhu a hlanganaka na swona eriendzweni. Hinkwerhu ka hina laha holweni, individually so, un'wana na un'wanyana u le ndzeni ka riendzo, and maendzo ya hina a ya fani. Swi nga endlaka ku ri na leswi swi endlaka leswaku maendzo ya hina nga kulani, mara ku vulavula ntiyiso maendzo ya hina a ya fani. Vana va Israyele a va ri riendzweni, va susiwile etikweni ra vukhumbini tikweni ra Egypta. Xikwembu xi va tshembisile etiko leri nga tala ntswamba na vulomo. Loko va huma tikweni ra Egypt, we were very much excited. Va yimela tinsimu, va woxipa, a va famba with great expectation to see leswi Xikwembu xi nga va vekela swona emahlweni. But a swi tekangi nkarhi wo leha, the hardship yi sungula ku teke ndhawu. Va swi vona ku riendzo lera hina is a challenge. Amen. Va ka hina vutomi is a challenge. Munhu un'wana na un'wanyana evuton'wini bya yena u hlangana na mintlhontlho. Laha hi nga hlaya kona a va fanekele va tsemakanya tiko ra Edom va ya eMoab. Loko mi hlaya le ndzhaku ka chapter 18, vete loko va lava ku tsemakanya tiko ra Edom, vanhu va Edom va ku doha laha mi nge ku hundzi. Bibele ya mina yi ri a va fikele va ya north, swi va boha ku ri va teka riendzo va ya south, va famba masiku kumbe nkarhi wo leha, va fika laha va nga fika kona, va tena yi ri Bibele chapter 18, va famba va ya enongo ya east. Ni lava ku kereke yi ni yi kuma swinene. Laha fike va ya kona a ku ri north, mara hikwalaho ka ku sikiwa ka ndlela swi boha leswaku va ya south, va tlhela va proceed-a va ya east. Loko va fika ka xipoti xi va nga fika ka xona, swi va boha ku ri se va tlhela loko se va bele tiko ra Edom hi le tlhela, va proceed-a se va ya north. Bibele ya mina yi ri ndhawu leyi a va famba ka yona a yi ri mananga, a yi ta misava or gravel, and va ri na swakudya switsongo, va nga ri na mati. Loko u tsukela ka verse 4 ya verse 21, se tiko ri sungula ku yisa ti-complaints eka murhangeri wa vona loyi a ku ri muxa. Complaint yo sungula va ku, "Why wena muxe na xikwembu xa wena mi hi susile etikweni ra Egypt?" leswaku hi ta fela emanana. You see, mayenzo ya hina always yi na swivutiso. Van'wani va vutisa ku ri why ni tswariwile laha misaveni. Van'wani va vutisa ku ri why Xikwembu ni tswariwe eka ndyangu lowu. Vavasati va vutisa ku ri why Xikwembu ni pfumelele ni tekiwe eka ndyangu lowu, ni nga tekiwangi eka ndyangu lowu. Vana va vutisa nkarhi wun'wani loko va hlangana mintlhontlho lavantshwa va vuhosi, why ni fanekele ni tswariwe endyangwini wa ka Xitlhangu? Xana a ku nga ri na mindyangu leyi a yi antswa leyi a ni fanekele ni tswariwe eka yona? Vavasati va ku why u ni nyike this kind of a woman, vavanuna, xana a ku nga ri na vavasati vo antswa lava u fanekele u ni nyike vona ke we hosi? Vavasati na vona va ku wanuna loyi a ni nga swi tivi siku leri a nga ni vulavurisa, va ri nhompfu a xi nun'hweti, va ri vukati a va hlahluveti, loko a ni lo swi tiva i nge ni arile. U ta tsundzuka na ti-advices from your friends, va ku hi ku byerile maseve, hi ku byerile munghana, ku ri eka Xitlhangu a hi kona laha a wu fanekele u ye kona. U rivele leswaku a wu fanekele u yeka Maluleke na? U rivele leswaku a fanekele u yeka Muxwana na? U teke maribye u hoxetela bekana? That's why u ri eka xiyimo lexi. Many people got many questions evuton'wini bya vona. Ma Israel, they were questioning deliverance ya Xikwembu evuton'wini bya vona. Va ku why Moses na Xikwembu xa wena u yi humesele evukhumbini? Xa vumbirhi a va complain hi menu leyi a va yi dya. Let me tell the church, ni pfumeleni ni mbitana kereke eka siku ra namuntlha. If you don't know, sesinesi ku ri Israyele a yi dya menu leyi a yi huma etilweni, a swi nga humi ka oven ya le misaveni. A va dya mana for more than 30 years, va fidiwa hi tilo, va nga humesi na cent. But this time they complain, sisters. But we are tired of this food that is from God, that is from heaven. We want better food. We are tired of this worthless food, this non-nutritious food. Hi lava swakudya leswi a hi swi dya etikweni ra Egypt. Loko hi tshamile a hi tshama hi ri na mabodo ya tinyama, a hi tshama hi ri na mabodo ya matsavu, a hi tshama hi ri na mabodo ya timenu leti hinkwato, but hi karhele hi menu yi ri yin'we. Humanity today is tired. Vanhu va karhele namuntlha. Vanhu va vutisa swivutiso va vutisa Xikwembu. Vanhu va lava swivutiso va ri karhele hi vutomi lebyi. Why Xikwembu nga hi pfumeleli hi hanya vutomi lebyi ke? Leyi a ku ri nkingha leyi vanhu va Israyele a va ri na yona. A va nga ri na mati, ene Xikwembu lexi a va humesa etikweni ra Egypt a xi swi kota ku provide swakudya na mati. Siku rin'wanyana va helele hi mati va rindzerile, Xikwembu xi ka muxe vulavula na ribye ri va nyika mati. As a leader, because these people a va tshama karhi va n'wi criticize hi tindlela hinkwato, a ri munhu na yena a pfa a kwata. Instead ya ku va a vulavula na ribye, he took up his stick and he strike the rock. A nga swi tivi ku ri this rock is Jesus Christ. Moses a wela ka khombo ra ku crucifya Yesu nkarhi wa yena wu nga si fika. A hi tlheleleni ka text leyi nga yi hlaya. Loko va rambula hi ndlela yeleyo, Xikwembu xi nyangatseka. Loko xi nyangatseka xi pfumelela khombo ra tinyoka. Bibele ya Xitsonga yi ri i tinyoka leti hisaka. Tinyoka leti a ti hanya eka ti-dry places, eka desert. yeri ku va ntungu lowu kulukumba swinene. Vanhu va lumiwa, vanhu va fa almost every day. The very same people, lava nga te, we are tired of this God and his menu because of death. Swibavo va khalela eka nandzu wa Xikwembu va ku tell your God hi dyohile a hi rivalele a hi risi tinyoka. Respond ya Xikwembu eka Moxe hi ku komisa xi byele Moxe xi ku Moxe endla nyoka ya popola u ya hayeka emhandzini byela munhu un'wana na un'wana loyi a lumiwaka hi nyoka leswaku a langutisa eka xifaniselo xa nyoka xa popola u ta hanya. Mikarhi yo tala loko hi ri riendzweni hi hlangana na tinkingha hi khongela na ro tshimekaka Xikwembu xi susa tinkingha etindleleni ta hina. Ta Israyele a xi susanga tinyoka mara xi provide a solution. Sometimes hi ta khongela hi lava leswaku Xikwembu xi susa leswi hi vavisaka mara physically leswi hi vavisaka swi nga suki ivi hi pfaleka matihlo hi nga koti ku vona the provision leswi Xikwembu xi nga hi endla leswaku hi kota ku tlula xiyimo. Xikwembu a xi herisanga tinyoka xi te loyi a lumiwaka hi nyoka a langutisi nyoka ya koporo u ta hanya. Amen. Nyoka ya koporo a xi ri xifaniso kumbe a yi yimela Yesu Kreste leswaku siku rin'wana u ta hayekiwa exihambanweni. Loko vanhu va lumiwa hi vuxungu bya laha misaveni vutomi bya hina va ka hina byi hlangahlanganile vutomi bya vanhu hikwalaho ka vuxungu lebyi nga kona emisaveni ku na swilo swo tala leswi koxaka vutomi bya hina. Ku na tinyoka leti taka hi tindlela to hambanahambana leti lava ku herisaka vutomi bya hina hi yona vanhu nkarhi wun'wanyana va decide ku teka vutomi bya vona hikwalaho ka ku twe ku vava endzeni ka timbilu ta vona. Mara va ka hina eka siku lera namuntlha ni lava ku hundzisa emahlweni ka kereke leyi ku ri Yesu wo hayekiwile emhandzeni ya xihambana loyi a twaka ku vava loyi a twaka vuxungu a swi lavi munhu wa vumbirhi. Moxe u te loyi a lumiwaka a langutise emhandzini leyi nga hayekile u ta hanya. Ni na ku pfumela ku ri lava van'wanyana a va ri kona Israyeli lava a va nga tshembi ka vurhangeri bya Moxe xana kunene vula ku ri loko ni languta exifaniso lexi ya mpela ni ta hanya na va lumiwa hi tinyoka va nga langutisi nyoka ya koporo va langutise mbanga leyi va nga lumiwa eka yona va hundza emisaveni van'wanyana va lumiwa va nga langutisi mbanga va langutise xihambanweni va horisiwa. Amen. Hi ku katsakanya va ka hina loko hi hlangana na swo vava evuton'wini bya hina hi hlangana na mafu hi hlangana na swilo swo tala leswi swi pfuvaka mindyangu ya hina swi pfuvaka na vuxaka bya hina swi pfuvaka na vana va hina hi nga langutisi swilo leswi va pfuvapfuvaka because loko hi languta swilo swi va pfuvapfuvaka hi ta fa. A hi langutiseni ka Yesu masungulo ni mahetelelo ya ripfumelo ra hina va ka xitlhangu na mindyangu hinkwayo ya ka xitlhangu a situation leyi nga humelela endyangwini papa le ra ntima leri nga hi wena hi nga concentrate ngopfu eka papa leriwa because loko hi concentrate eka papa leriwa hi ta fa. Ku na nchumu wun'we lowu nga hi hanyisaka ntsena a hi langutiseni eka Yesu a hi langutiseni eka Yesu masungulo ni mahetelelo ya ripfumelo ra hina a swi khataleki leswaku mbanga leyiwa yi vava ku fika kwini embanga a yi mejariki ku vava ka yona swi twa hi wena mbanga yi nele ka wena va ka hina ku na vanhu lava nge hetleleki vusiku na nhlikani hikwalaho ka vutsoni vaviseka loko va etlele swiseketelo swa tsakama na ku swilo jeriwi mati hikwalaho ka vuxungu lebyi va nga hlangana na byona ande you know a problem ya vuxungu bya vutomi bya laha misaveni. Loko byi ku lumile u nga langutisi eka Yesu, the result might be a bitterness evutomini bya wena. And the bitterness has destroyed many people. Bitterness yi endla leswaku vanhu vo tala va hanya hi tiphilisi because of bitterness. So hi nga intubate pain leyi yi hi karhataka. The advice eka rito ra Xikwembu ka siku ra namuntlha i ku ri, yes, we acknowledge ku ri hi twe ku vava. Yes, mihloti ya hina yi ta huma hikuva hi twe ku vava. Mara endzeni ka ku twa ku vava ka hina, let us not lose focus. Yesu wa hayekiwile. Malembe lama a nga hayekiwa eka wona, loko a hayekiwile sweswi leswi, a langutisile na ndyangu wa ka Xitlhavi, a langutisile na ndyangu wa ka Mani, a langutisa na ndyangu wa ka Mani. Risimu ra Xaka Mileri a nga va a nga rivali lava a nga va fela exihambanweni. Haleluya. Na siku na rin'we nkarhi wun'wana le ku khongela wu twa ngaku xikhongelo xa kona xo besilini xi vula, heyi wa ka hina, keep on focusing on the cross. Haleluya. Mhaka ya xihambano va ka hina is a very serious issue, especially ka era leyi hi hanyaka eka yona. Vukhongeri byi tele, swilo leswi hi swi twaka swi tele, va ni lava ku encourage un'wana na un'wana eka siku ra namuntlha leswaku let's go back to the cross. A hi tlheleleni exihambanweni. Swi nga endlaka van'wana va n'wina lomi karhi mi twa ehunguleni mi ze mi va kona exihambanweni, mara hi mhaka ya ti-challenges leti mi nga hlangana na tona mi ba reverse mi vuyela endzhaku. Hungu ra namuntlha ri ri a hi yeneni, let's go back, let us focus. A hi langutiseni eka Yesu hi ta hanya. Va ka hina magidigidi ya vanhu va ta wa etlhelo ka wena loko va nga langutisangi exihambanweni. But let me tell you, you will remain standing, not because of the materialism that you have, not because of the fame leyi u nga na yona, not because of the level of the education that you have, but the cross will sustain you. Hallelujah. Hallelujah. A xihambano xi ta ku sustaina. Lava va xi tsan'weke xihambano a vuxungu byi ta va herisa, mara lava xi embrace-aka they will live and the world will wonder, how do you do it? U achieve njhani? U humelele njhani? U hundze njhani eka xiyimo xo fana na lexiwana? The answer is not because of your own effort. It's because of the cross. Muyimbeleri wa Xitsonga ku hi mudyo hi twarisa xihambano xa laha Yesu Kreste a nga vambiwa kona. There's life in the cross. Ku na vutomi exihambanweni. Vanhu hinkwavo lava tsundzumaka exihambanweni they will live. And vanhu hinkwavo lava xitsan'waka they will die. Van'wanyana va fa va hambale tisuku fana na mina va karhi va famba mara va sile i ti-mobile coffee. Van'wanyana va fa va ri na timiliyoni ta timali etibanke etinyari ti karhi ti khomulana ni bhenke leyi mara a file ku nga ri na vutomi. Un'wana setana na yona but u khome xihambano. He has been resurrected. Halleluya. Wa tiva u nga va u wile, u nga va u tsan'wiwa, u nga va u nga tekeli nhlokweni, but embrace Jesus. Halleluya. Wa tiva va Pita lava hehlaka hi vona ebibeleni, vadyondzisiwa va Yesu a va nga yangi ni le ka kholichi na yini, a va nga dyondzangi, a va tekeriwela hansi hi community na mitirho ya va yi nga nyawula ku ri ku phasa tihlampfi va xavisa. But let me tell you, vutomi bya vona byi cincile when they met Christ. Amen. When they met Christ, everything was turned around. You see, loko ya xihambanweni swilo hinkwaswo swa reversiwa, all the cases that have been reversed. Poverty, everything swa reversiwa va ka hina. It's a matter of faith. Hallelujah. Va ku a va langutisi eka nyoka ya kokova. But the heart, makwenu ulangisa kwilo kutweni ba bamanyana. We have substituted the cross with our pastors. Bamanyana tikereketa ina that's so big, bigger than Christ. Our constitution are so big, bigger than Christ. He commanded that the clergy, commanded that our fundis, he commanded that the bishop would die. But the message today, Christ alone, Jesus is an answer. Jesus is the only road. He's the only bridge. Kusuka ebutomini bya frustration. Ungena ebutomini lebyinene. Waka hina loko se u n'wi kumile Yesu lelo u tala swifurhana swo tshama. Loko ku phafu yo tshama. Vanhu va nga twisisi xitini lexawe xi va kahle xi va dyenda. Va ku xana u dya yini na menu ya wena everyday i yini. The menu is this one. And all people that despise this, they will fall. And let me tell you, trade will be their fall. Governments will fall when they ignore this. Politicians will fall when they ignore this. Bishop, they will fall when they ignore this book. People, ingaka inga hani, ingaka aimani. Tsunzuka la o, magako. Hinkwenu we belong to God. Take a decision evuton bya wena to follow him. Loko ha kula hi mpela risimo hi ku I've decided to follow him. I've decided. U decide yini n'wana mhani? A vukati byebyo bya wena n'wana mhani byi lava Yesu. A business yeleyo papa yi lava Yesu. Ku va mi hlangana kwalani muteni a murhi wa kona i Yesu. You ignore Christ, a swilo a swi nge tshami. A yimeni leyo. Hi tekele risimu hi ya khongela. Hi tlangele risimu. A yimeni leyo.
Tiko ra xinuwe muri kona.
Hikona laha ku hluleka ka hina ku rhwariweke kona.
akhongela xikwembu hi vito ra matimba ra Yesu ku vulavula ka n'wina loko hlamarisa ku vulavula ka n'wina ka ntiyiso ha pfumela hi timbilu ta hina xikwembu xa tintswalo ha confessa hi milomo ya hina leswaku hakunene Yesu hi yena ntsena ngula ya vutomi hi languta eka wena eka nhlikani wa namuntlha na hina vandyangu hi languta eka wena eka nhlikani wa namuntlha vuxongu bya nyoka leyi yi nga hi luma hi languta eka wena ntsena leswaku hi ta kota ku hanya hi ya mahlweni. We shall sing, mighty Father God, because you live, I can face tomorrow. In the mighty name of Jesus, hi khongelela un'wana na un'wana wa hina loyi a tweke timhaka leti loyi a tweke rito leri leswaku xikwembu hi tihlayisa endzeni ka timbilu ta hina ti ta hundzuka rivoningo emilengeni ya hina. Khongelela vutomi leswi va kona eka hina hinkwerhu lava hi nga na hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareth. Na loko ha ta huma hi famba hi ya emasirheni ha khongela leswaku u famba na hina u hlayisa un'wana na un'wana wa hina. In Jesus' mighty name, we thank you, Lord. Amen.
to go follow. Was young, it is when you said, I'm ready to go follow. Was young.
Thank you. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
I'd love to say an apartment. I'd love to say an apartment.
Hallelujah. Sentitele e sovratelli. Sentitele e sovratelli da Barangua vai na madre se la fa. E randa tu conde. Ai conde. Evitone la matimba la osia in Yesu Kriste, katana wa tinchano, alichensa, alichensa, alichitena ina ikereke, nise nisikile, esherate, kondela mishati ni ikuna, kinsantoro, ina kina, evitone la Kriste, kinsa, amin. Genesis, alingele yisi, ka isa, ina wale shatu, misiwe na nawa ngatasa na watu rantiro na, mula batu yanda, Genesis chapter 3, verse number 19, you know, in the sweat of thy face shall thou eat bread, till thou return unto the dust, for out of it was taken from it. Hallelujah. Lawa yave marito ya shikwembu loko shi adresa Adam enza kaloko muna ajoyi Sheku, nkari wa wena wa nuna. Ile swaku utajasa nyuku wa wena. Ukonza utelela inturini. Yuku wa uendumile inturi. Utatelela kena inturini. That's where death started. Physical death. That's where physical death started. So, loka haa, ruku kwa la haa, yumelela. Ita kombela leswa kuva hi excela bokisi loko se bokisi ri ehlile ndla hlaya vhesi no hetelela se hi khongela ivi hi siyela lava va nga aka yindlu leyi leswaku va sala va tirhatirho hina hi tlhelela le kerekeni hi sukaka kona xikwembu xi hi katekisa ehliseleni bokisi.
Yeah. Na leswaku lava hi vatisaka la na vona va ta yitwa mhalamhala.
vata pfuka vata mixiwa mimiri leyintshwa leyi nga ta va mimiri leyi nga boriki hikuva tilo ra wena Xikwembu there is no flesh and blood that can inherit it hi yona mhaka swa boha leswaku hi sungula hi fa leswaku hi ta kota ku ta eka wena katekisani sira leri Xikwembu mi katekisani the remains that we shall leave them here hi vito leri hanyaka ra Yesu Kreste and we believe that you will continue to prepare a new body for him as you will be joining others who will resurrect from the dead. Just as much as our Lord and Savior Jesus Christ resurrected from his death. Na hina pfumela leswaku hi ta pfuka ekufeni. In Jesus' mighty name we thank you. Hi ta famba na hina ekaya evitoni ra matimba ra Christ Jesus. Amen.
Nkosi sweswi hi le teka xiyenge xin'wanyana xa ku hoxa swiluva xa ku tata chela swiluva haleni ndzeni ya makwerhu yo hetelela hi ta kombela lava nga le tlheleni va ta hi ku longoloka va ta eku cheleni kasi ke loko va ta va va akile yindlu leyi lava ni nga ta va hlaya lava ta sala va veka swiluva tandza xiluva masana mavunda vuxaka xitlhangu khanyisa xitlhangu ntswalo xitlhangu va ta sala loko yindlu se yi herile va veka swiluva se hina hi nga kwala tlhembeni hi longoloka hi ta hoxa eswiluva
Yeah. Awa, kere mana yang ngasih enggak? Nah, ane lata mata murid kita.